Mama Chuka, ejola umazi bia kafia fada akwade na chukwudi
chukwudi
odoka
odoka
eyo mam chori agawan na keno se eliza kamputra ho hanuko dara jua ha ase ha ho ya soro mchwa kwa mochinya ha ai chota ya nya ho ya
mama Chuka
mchuka hibe ni rombo chuka mama hibe ni rombo
Iye mera no na muwa o mazi kedi eh nga gwa ndi yut onyo ola chowanu chuka mbe chita na ejile ai ga hu ofudi eniyenku
na ekwela
m kulo dan o aga nwa te nwata ina kwa
mo anu na mo ncho mi hu nwa mo ihe ga mba we hu nwa ma anya to mi hu nwa m nani mi na hu mo nwa m eri le pumri nwa meri ni na gwa mchuku kasi kwa suwa. Atwa mihu chuka. Atwa mihu yanya.
Emwe haga emano. Emwe bedi heme bire mebi. Ojo ube do onwe. Dika ama zikuro nga da. Na emecha na aga gaye. Bo umu yu te bae.
Bam.
Diga ha. Akuna ata. Ono nono megini. Gwi bie. Acho ya. Mba na chile shite uba rona mbo da bale. Aga anwe.
Ofube.
Oh, wem broka.
Uye na. Nse wa. Eh? Est-ce que vous avez
dit? Vous avez dit quoi?
Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Vous
Chuka! Chuka! Chuka!
Chuka!
Chuka! Chuka!
Chuka!
Chuka!
Utoka!
Gini! Gini!
Gini! Gini! Utoka!
Eh?
Chuka!
Chuka!
Chuka! Chuka!
Chuka!
Chuka!
Chuka! Chuka!
Chuka! Chuka!
Chuka! Chuka! Chuka! Chuka! Chuka! Chuka! Chuka! Chuka!
Phone no mke apigala mi apiga battery ma do last obiri he battery adim low
ko si di low na ni ni chite no ko so ta ka ka ga no dey me ma duty ya na api
wa na api informant information no si cha government territory abeje na ba cha nkit
onye na egwu
hmm
ama
kwa mi agle egwu ei okay bi kunni kada ma kanu
ha ba ma mge
do ma kanu ko aka mbo ko na emem na emem ma do do da la me ei 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 ah do ebe ngwa do aha ei e woni ho do do ei ndro sigare ge ma
aku ko do bu
ko ah wi sinye ki do ga mi ani mulo no do ti ebe ni le akuru tim do wanne eh ko ko gbe ke ke kitiwe ka eh ngwa do me Hey, aha. What do you mean, Nate? You must pass. Come by, baby, but nay, line your tea shagger. I'm not going to give you down on this side. It's your end.
Well, I'll give you the bull.
I know.
What I go? So, him brewing her game, man. Though I didn't know before, mana, I'm not know them madew. Uncle Poco, I go bomb sham sham can gana at chopper once. I
put the alarm.
Eh? I'm sick and mess you one of my knock and motor should only get dapper. What the ma? I be done running and I got no work getting. Mana, oh my him to read you again. Biko. Here was a trying to get them, but I matched and I got no gaga who to hang and say so breezy. Biko, faux pouka, faux pâte matoka. Biko. Yawan, kai bidon wine.
Yem tu peux, mana, ihe ikwukwara dị oke ọ dị oke mana ihe m nọ na-echewu ọrụ polisi a ga-akpọ mmanụ aga prison ele na ụtọ ya maka na na polisi arụ n'ọrụ nweta ego ọ wakpụrụ ọgụ ga prison a chaji ya ga belin chaji ya ga ego statement anaghị ego onye aka ebe agba na anụ na aka anụ na aka ego agbagote mana a na maso ka ụzọ na ole ka anyị ga-anata ọ ya ụdị mentin
okwu ndị a makwara mma mana
mana
nọ n'ime ewu ịgwa gị eziokwu ihe anyị na-agbagharị ka ozu ekwere nkwa ọjị arịcha ekwere nkwa ọjị anyị gbara gị ebe anyị gbara gị ebe a ike ya dị m asụ oge kwa anyị mee anyị jikọlata nkọlọ anyị ihe ahụ nkọlọ anyị jikọlata ya onwe dịka anyị natara n'ụzọ oge ka anyị natara n'ụzọ ndị kesa ejide cash ha eweta ATM ha anyị were POS anyị dọrọ ego ya nwe ihe anyị dọtara anyị jide ka ha gawara onwe ha anyị ma gawara onwe anyị oge ọ ka mma ọ ya vice versa
okwu anyị kwuru ihe ntuli nọ n'ime ikwu ka mụ na onwe m aga m echebakwara n'ihe echiche emechebere echiche ihe POS anyị gbakọ ọ ga-anụ na-eme nsogbu anụdụ ka anyị na-aga agagodo n'ubi ma ọka n'aka dọọ m ihe dọga m dọdaala m ihe ị na-abịa ote ịma imewe akwa m ụkwụ n'isi ebe ebe anyị ga m na akwa na ji m ndụ ihe niile dọdaala ọdụ foyi ebe
onye papa gị ele onye papa gị mama gị ugbo ole ka m gwagwara gị n'ugboro nsị ga kpọla m papa awụ dị m mpa gị gụtụkwa na awụ
gị lee m anya n'ihu gị lee anya n'ihu gị hụ na m na-aga abụ ejimeti akpọla m papa I am not your father I can never be your father
ị mata na ọ ma kwesịrị ị na-akpọ gị mma nteta okwute ọchịsị gị mma good morning gị zam
amụrụ gị nwaanyị ọcha dere n'ụlọ nwaanyị na-eguzo nga na ekewe ịkpụtara nọ m na zele onye ka mma
anwakwala anwa akpata ji ọkwara m aha ọ bụrụ m ụmụ onye ka onye awa onye ịkpụrọ bịa dị agwala m gị akpụrọ gị akpọ bịa dị mme nne gị akọmodeti ihe nwụọ ị ọmụrụ gị n'ụlọ ndị nga ha ajị nwa ajị gọ njiri si ebe a nga abịa 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 bịa zọọ gụ sọ ọkpọkwara m mpa osi ị hụrụ m ka m hụrụ gị
achọrọ m ịjụ gị ele mgbe ị ga-achọtara m ụlọ akwụkwọ ọzọ biko eji m chineke anyị na-efe na-ayọgo
jitere gị ụlọ akwụkwọ eji m agwụ isi ayọgọ eji m iyi afọ na nja abụ eji m ezeọkwụ eji m dee iti ayọgọ mụ na aga abụ onye ga-etụtụrụ ibi akwụkwọ so otinye n'ụgba for your mind na m ga-aga ụgba tụfuo ego m sịntegre gị skuul ihe ị kwesịrị dị na-akọ akụ ụgba sịtụ ihe gị di maka na ị gafeela na-agba ichi dị ihe na ụgbọ awụ ya ewe ewe eze awụ ebe ọ na gị ime eze ka ịhụ ya ewe ewe eze ọwụ ihe nọ na ya na ishigwulena ihe apụọ
gbaa
onye nkịtị
ọ mara abịala onye na-ekwu gbaa ya nkịtị anyị garacha alụ ihe gbasatara anyị chọtara gị ụlọ akwụkwọ ọzọ anyị kwuo maka ya
nne m ọma ga nke ọma nna m sitakwara m ihe
mma ka okwu sikwe ihe mgbe anyị na-elu gafukwe na dị n'abịa na ịpọ
nna m sitakwara m ihe mgbe
ụlọ ọrụ ama atara gị igbo ozu ewu ewe ewe biko ya mbụ ọkụ bịa pụọ na pụọ ọ fa m gị nga mbụ gafe
ị ga-akpọga m ụlọ
ya bịa gbachi ebe etu na o nwee ka
aga m agbachi ya papa
gị tiri ha ehu bịa m nda m nwere ebe nkana mbie gị na-ekwu Makatiku, Ige shite from he kebingo. Ge baga kekuke. Wara na agbago. Omira pri ihe nyenu. Dikpo ma ha kunu ti wo kutu nu gaga. Wure mmiri nsongo. Pano nwu nuru.
Wa manti na oil.
Unu na rap ga hiya. Ngwa ni rap tala hom hom. Ngwa gboga. Bingo. Bingo 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 bingo. Eh.
Sai. Wile 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 wile. Wile wile wile.
Boko 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 boko. Ngwa gbo. Gbo. Eh. Gbo. Gbo. Lele, Nemrogo Bakawa. Ariala.
Hey, a bizro can boing on our debizro the second.
Oh, we hold. In fact, you are under arrest, yeah? Off ya? Arrest him.
Obviously?
Arrest him or some over to you.
Obviously, I think that. But I got a woman.
Yet a book of a man. Gaga, may I arrest?
Yeah.
Ayo, onions, attack. Good on, welcome.
I'm going to go to the house.
I got first jagging in my cell now. Makachineke, you are under harass.
Please, me as with Abuja. Yes, with Abuja.
Hello, Abuja. Over. First uniform. Over. 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 Over.
Over.
Okay, move it. I borrow one. Abuja, take care over your matter.
Yes. Therefore.
Therefore.
Your case now is tantamount, Abuja.
I will talk. And for that very matter,
he got who kept Robiati. Is that any trying? What?
Gas
station.
Or?
Gisetto.
Roger.
Okay. Okay. 30,000.
Only?
30,000.
On your own.
What do you too much now?
It's not 30,000.
Anna, what does offense get the tantamount?
Oh, offense get your own. Tantamount to jail. Yep, yep.
Oh, shush. Why call it for me?
Kile nso ni gbogbo rada ten so yi e wo ni foundational kini foundation kini mo ti ko le na e wo ni foundation be
akupo foundation akupo foundation course is the wo lo foundation course
akupo o ti wo from ala o wo wule yelo foundational course akupo
document foundational
course ulo owu
wa ko si iwe kini ile ti mo nko fun yawo mi ni mo fe yawo ibo mi mari ibo house build for my wife people ewo ni foundation na kini ile ti mo ra ni
ko si to nbe gena nwa ki so le ba sebe de go la dan nem ni ibo foundational course o weta o fo akari ala ndi igbo ayi non ala unu ha ga ni iru ulo so be onyi igbo bu pasote nde yorobu unu ga nra hego ai za ala zo na konu se ka ran yi ulo o ta konu ga na gego mege wo owoda nnam owo ga ada na ala igbo
ta chi mo owo ga ada ha isi ga ada
ki fin lowo
we oyi hawo
owo o ja mi si gbogbo yen wo so yen fun mi o won ni kin wo ile yi ona ni emi ko mo nile ona nile won ni kin kole fun won de di kole fun won so ewo lowo nbe wo
nbe
te ba fe kin pe ma pe ma pe yawo mi ijoma ma pe yawo mi
asa wuri jojo pe ina pe jakun o wuri so ijoma ki ge pe iya lo so go pe ni ge pe nego pe chasi ama nna go pe
si nulo
pe wakla so de pe chasi orange
ke mi fun lowo
o tu e o tu e owo wa yawo owo
ko si wa je ki n pe dpo ifoma dpo ni yawo mi dpo ambibo police station dpo ifoma o ni kini je ki n pe
yo ha
agale
ki eh wait don't confuse us house registered
yes register family house ifoma get
just wait a minute.
Call Abuja.
Let me call Abuja.
Abuja lori le family house yan le fe pe Abuja. Abuja jina ki n pe DPO mi bayi Amibo yi. DPO Ifoma. Babe ni DPO Amibo mi bayi je ki n pe gbogbo kini yi ton se emo raye mo se wayi mo tin bina
re. O kara wo lo. Le ma le na person yo be bada. Nta kan bi kan ni. Give them a leba o tirayo running na
yo people beat house me them be verse them be me verse house beats tete lati tete wo kole beat finish
tete wa gon ka da call nike wo yin ri
o ti ndin
ganye ri boto
wa
dog yo
wo enye le hi moti vitamin yanga
kongo ya o to shrede it is now ulo romago oriri ribe abuja mo ntaro
fufefe
taro
ofe
iwo la abuja taro taro
eh
konye de konye
mo le konye se ma ko shi lo on lo blue coach wo e go nketa se ga foundational course o ma shi
be go DPO pa yo ko bu are
ko ta lambat wo
contractor to fun yin laye ke ma ke rai ma so fun mi bo ma
ogbeni wo yala ya e wo gugu aye ti cast yala ya e wo ye fun mi laye olo ba nba mi se ibayi ye yala ya e wo ma 20 minutes to ba wa si ibayi ah wa later lie ma sun eni emi.
All right, thank you very much. This is Chifimo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will
bless you.
God will bless you. Hip, hip, hip.
Hooray!
We love you.